kona
o ndi khali dza vhangona
eh vho pfuka vho to goto dua tshisevho
o vho goto dana
vho goto dana mene
majuru na na mene me termites
hezwi zwino so
the left port
dia dada hezwi ila khali yo gulwa fhala
dada
Okay.
Una libida?